Reka na none munyemerere mbasuhuze nshuti bavandimwe tubana hano ku Mboni TV umunsi ku munsi. Tukwifurize gukomeza kugira ishya n'ihirwe ahuri hose mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Wa mwanya rero tugenda tubageza amakuru yagiye atambuka hirya no hino n'ubundi mu gihugu imbere muri Afrika ndetse no ku isi muri rusange. Tubibutse ko mu Rwanda urukingo rwa COVID-19 muri gahunda ya COVAX rumaze iminsi itandatu rutangiye gutangwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri uyu munsi rero wa 11 mu kwezi ni werurwe umwaka ni 2021, Prezida Paul Kagame na Madamu bakaba bamajije gukingirwa COVID-19. Kanda subscribe tubane ukande kuri iyo nzogera ubundi nkuru zijye zikugeraho uri uwa mbere, ubundi ujye udusigira comment utubwire uko uba wazakiriye. Perezida Kagame rero na Madamu Jeannette Kagame bakingiwe COVID-19 ku munsi wa gatandatu Rwanda rutangiye gutanga ku mugaragaro ibikorwa byo gukingira iki cyorezo gikomeje gusubiza ubuzima bw'igihugu inyuma mu ngeri zose. Hari ku manywa yo kuri uyu wa kane nibwo rero Perezida Kagame na Madamu Jeannette Kagame bakingiwe COVID. Ni igikorwa cyabereye ku bitaro byitiriwe Umwami Faisal ku Kacyiru mu mujyi wa Kigali. Umukuru w'igihugu yahawe uru rukingo hashize iminsi igera kuri itandatu Rwanda rutangiye gukingira mu gihugu hose. Abantu barenga 230,000 nibo bamaze guhabwa uru rukingo rwa COVID-19. Minisitiri w'ubuzima Dr. Ngamije Daniel n'umwe mu bayobozi bari bahari ubwo Perezida Kagame yakingirwaga kuwa gatatu werurwe ubwo inkingo zageraga i Kigali. Perezida Kagame yagaragaje ko ari intambwe itewe kuba u Rwanda na Afurika muri rusange bigiye gukingira abaturage babyo. Ati habayeho gutegereza igihe kirekire, bamwe bakoze ibikenewe neza ndetse bari biteguye. Twirengagije ko hari bamwe bagaragaye nk'abari hejuru y'abandi kandi mu gihe twese tuzikeneye mu buryo bwihuse. Ubu ni amakuru meza kubona inkingo za COVID-19 zigera muri Afrika, hatangiriwe kuri Ghana muri iki gitondo. Rwanda n'abandi murakoze. Umukuru w'igihugu cyo kimwe n'abandi bakingiwe COVID-19 bagomba guhabwa urukingo inshuro ebyiri, ni ukuvuga ko nyuma y'ibyumweru bine bazahabwa urundi rukingo. Reka rero mwe mwese tubanye muri aya makuru tugende tubabwira yuko Perezida na Madamu bakingiwe nyuma y'iminsi itandatu u Rwanda rutangiye gukora ibikorwa byo gukingira mu gihugu hose COVID-19. Iyi ni gahunda yiswe COVAX. Mwe mwese rero twabanye muri iyi nkuru, reka tubashimire, hari nako tubibutsa gukora subscribe ubundi tujye tubana umunsi ku munsi. Reka inkuru yacu rero tuyikomereze no kuri aya ngaya.
Umudiplomati wo muri ambasade ya Ethiopia hano i Washington yaratanze imihoho cyo ku munsi wa gatatu, avuga ko yabikoze kubera intambara iriko iraba mu ntara ya Tigre mu gihugu ciwe ca Ethiopia. Murwete guguruye yanditse icegera ca ambasaderi wa Ethiopia i Washington Berhane Kidaner Mariam yavuze ko atanze imihoho kubera intambara yisi yiho nyabwoko iriko ibera muri Tigre hamwe n'amabi leta iriko irakora mu bindi bice bya Ethiopia. Ihungabana ryitumatumana ko hamwe no kutabasha kuronka amakuru ahagije byatumye bigorana kumenya neza igitigiri cy'abamaze gufira muri izo ntambara. Tukiri muri Afrika, abasirikare ba Libya barabohoje ejo ku munsi wa gatatu abimukiri 120 bari mu byara by'abakora urudandaza rw'abantu mu buraruko bw'igisagara cya Bani Walid. Igisirikare cya Libya cyavuze ko abo bimukira bagizwe ahanini n'abanyamisiri babohojwe mu gitero cyakozwe mu gatondo mu bwihisho bw'abo badandaza abantu. abarokotse bavuga ko bakorewe ibikorwa byo kubaboreza igufa hamwe n'ubundi bubisha butagira izina muri Amerika amareta mwamwe ariko aratezurira abanyagihugu ku ngingo zafashwe zo kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa COVID-19 amareta ya Michigan na Louisiana namwe muri ayo mareta avuga ko ariko arabohora abanyagihugu bayo bishinzwe muri leta ya Texas uramatari Greg Abbott yarakuyeho kwambara udupfukamunwa nk'itegeko ryari ryashinzwe kugira uwo mugera ntiwandukire abantu ku bwinshi yavuze ko kuva ejo kwa gatatu abakora ibikorwa byose by'ubucuruzi bemerewe kugurura ku rugero rw'ijana ku ijana Prezida Joe Biden yaragabishije ko ate kubiri n'izo ngingo na cyane cyane kureka abantu bagakoranira hamwe batambaye udupfukamunwa muri iki gihe akavuga ko ariko shari ikomeye cyane kuko utwo dupfukamunwa twaratanze umusaruro mwiza mu bihe bya mbere.
Arizi Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru. Banywanyi iyi mwumva na dijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutumbira kuri FM 88 bice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 45.31 na metero 41. Kongera tubahe ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Impunzi z'Abarundi bagera kuri 400 baba mu bihangari byo mu nkambi ya Murongo muri Congo ejo kwa gatatu bakoze imyigaragambyo isaba ifungurwa n'uburyo bwo kubigura.
Banyakubahwa, ntikiva ngaha kuri uyu mugozi twaje gukora mandamano. Mushaka mutoriki ikinogo mwimbe muduhambire rimwe.
Kuva batuzana ntanje baraduha n'amafaranga ntayo. Tugiye gupfa n'inzara.
Kuva dushikaho baraduha two kujya dukeye dufunguriraho nyene iminsi itatu. Kugera uyu munsi nta mfungurwa nimwe turi gihe dusubira kuronka.
Abo ni bamwe muri abo Barundi b'impunzi bacumbitse mu nkambi ya Murongwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi no ku rwego mpuzamahanga ishima icyemezo cya Perezida Evariste Ndayishimiye cyo kubabarira imfungwa 5,200. Urukiko rukuru mu Rwanda rwari rutesheje agaciro ubujurire bwa Paul Rusesabagina basabaga gufungurwa kuko yemeza ko yajyanywe mu Rwanda ashimuswe. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya gato ku buryo burambuye ntimujye kure. Turahera mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Amakuru yo mu karere turahera mu Burundi. Mu minsi mikiri imbere imfungwa zigera ku 5,200 zahawe imbabazi na Perezida Evariste Ndayishimiye zizarekurwa. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ishima icyo cyemezo. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver Niyonkuru uri Kigali mu Rwanda arabitubwira mu buryo burambuye.
Ingingo y'umukuru w'igihugu yo kugirira ikigongwe abanyororo bagera ku 5,255 yerekeye abanyororo bakatiwe gufungwa imyaka 5 n'iyiri munsi, abageze mu zabukuru barenze imyaka 60, abagwaye indwara zidakira, abaciriwe wo guherayo bamaze guheza ica 4 c'igihano cabo, abagendana ubumuga bwo ku mubiri n'ubwo mu mutwe, abagore bibungenze n'abana batarashikana imyaka 18. Amashami yigenga aharanira gateka kazi na muntu n'akabanyororo arashima iyo ngingo yaherutse gufatwa n'umukuru w'igihugu n'ahabo yerekeye batarasohoka amabohero. Yamara ayo mashirame asaba ko icyo gikorwa cyo kwitonderwa abegwa n'iyo ngingo bose bakarekugwa. Maitre Jean-Claude Ntiburumunsi ajeje ugitsata c'amategeko mishyame akate Burundi yibukije kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika ko hari n'abandi bari ku rutonde rw'abategerezwa kurekugwa mu ngingo nk'izo mu myaka itatu iheze ariko n'ubu batarafungurwa.
Tubitunejeje kubera ko byishura ku ngorane twama turiko turavuga yuko amabohero yo mu Burundi yarengewe cyane n'ibitigiri kuko arimo ibitigiri birengeye cyane ibyo bari bafitiye ubushobozi bwo kwakira. Ahantu babwira yuko mu bitigiri twebwe dufise nuko hagati mu kwezi kwa kabiri igitigiri cy'abanyororo cyari kingana n'ibihumbi 13,200 inshuro zitatu zirenga ku bushobozi amabohero yari afise. Murabizi yuko no mu 2018 hari abanyororo bagiriwe ikigongwe nubu batarava mu buroko reka mbere no mu 2017 igihe baza no guhamagara bari kugwa mu bohero ugasanga be nabo bana amazina yabo arasomwe mu yandi muca bagoma mu munyororo murabona rero kwishyirwa mu ngiro gye nawe mategeko keshi rya maritere ingorane
iyo ngingo y'umukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye irekura hafi ca kabiri c'abanyororo bose bari mu gihugu yamara hari migwe y'abafungwa iterekeye abana bafunzwe bagirizwa ubwicanyi guhungabanya umutekano w'igihugu abashatse gutembagaza ubutegetsi ubusuma bw'abitwaje ibigwanisho canke ababifatanwe abagirizwa guhotera gateka kazi na muntu canke gufata abagore ku nguvu n'abandi abo baharanira gateka kazi na muntu basanga ari ugwitwazo kugira ngo abafungiwe imvo za politike ntibarekugwe kandi ari nabo benshi banafungiwe ubusa nk'uko bisigurwa na Kate Burundi rifasha abatari bake kuburana
tugaca dusanga abanyororo bose bafashwe mu gihe cy'imyerekano mu 2015 reka mbere n'abagiye barafatwa inyuma yaho bahogwa ko bari mu migambo itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ko bagiye imyerekano cyangwa bakaja barafatwa kubera ko bariko barerekana amabi ariko arakogwa benshi usanga baje baragirizwa yuko bariko barahungabanya umutekano w'igihugu ko bari mu migwi igwana ko bashikwa bashigikiye imigwi igwana ugacusanga biri muri bya byaha ubutegetsi buvuga yuko uwagirizwa ico caha iyi ngingo tamuraba ca bituma ataciza gufasha mu byerekeranye n'imibano myiza hagati y'abanyepolitike no kugarukana amahoro mu gihugu cacu
kurundi rwande ishema impuzamakungu Human Rights Watch iyo ryo risanga kure kuri imfungwa za politike arico cari kuba igikorwa cihutigwa ku mukuru w'igihugu kugira ngo agarukane ituze mu gihugu Lewis Maje atwari igisata cha Human Rights Watch muri Afrika abona ko hari n'impunzi zakuwe muri Tanzania mu mwaka uheze zija gufungirwa mu Burundi zari zikwiye kurekugwa
Parmi les gens qui sont emprisonnés au Burundi, il y a les gens qui sont emprisonnés.
Ati mu bantu bafunzwe atacu bagirizwa babwirizwa kurekugwa mu bandi. Kubgacu harimo impunzi z'abarundi 8 zari zahungiye muri Tanzania zakuwe mu makambi ya Ndota na Mutenderi bakajanwa ku nguvu gufungirwa mu Burundi. Ivyo bagirizwa ko bashatse guhungabanya umutekano w'igihugu nta shingiro bifise. Nabagiye kugwiza igitigire cy'abafunzwe gusa n'abandi bafungwa aba politike nibarekugwe ubwacu umushikiriza manza mukuru yo bakura ko icaha canke bagahabwa ikigongwe nk'abandi bakarekugwa ahubwo hakogwe amatohoza maze hamenyekane ingene izo mpunzi zakuwe mu gihugu caze hayi ndaro gushika mu Burundi kurayo makenga yose umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane arabahumuriza Cynthia Olri irakoze yabwijwe ijya America ko ari igikorwa kigiye kwitonderwa kugira ngo abegwa n'icyo kigongwe c'umukuru w'igihugu bose barekugwe Cynthia Olri irakoze ntiyashimye kutubwira byinshi yamara yemeje ko hamaze gushigwaho umugwi uri kurakwiragira mu mabohero yose ukora intonde z'abazore kugwa ntiyavuze ryari bazore kugwa gusa yizeza ko icyo gikorwa kitazo teba kukibazo c'abafungiwe bya politike yatwishuye ko ubwo bushikiranganje bugiye kubishira mu itangazo buzoshira habona ico bikoze ningingo irindiranywe igishika cinshi n'abanyororo umwe mu bafungiwe imuramvya hagati mu gihugu yatubwiye ko hari abanyororo basigaye barara badasinziriye barindiriye ko ubwo rutonde rw'abari kugwa rushigwe habona muri iryo bohero uwo yarangije igihano ciwe mu mwaka uheze yamara kaba atararekugwa yizeye ko we n'abagenzi bo basangiye ingorane bazoshikirwa n'ico kigongwe yita ko ari c'umuvyeyi se Barundi bye clave ni inkuru Kigali kubwijwe rya America
Banywanyi bijwi rya America uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu